iteka nibanga Nyakavo magakuka gakubura rakagirite kanibanga
Yarumoro ndomiza yakugirite kanibanga Yarumoro ndomiza yakugirite kanibanga Nagenda hagama byari mbuto tosa rakagirite kanibanga
Yarahamatawa nakarirewe agakungira ivyansa kongera inyanduka tarakagirite kanibanga Semurondo twirereye wibuka ikiyago cyanyo gose ngo akagirite kanibanga
Yarumurondo mwiza yakugirite kanibanga Yarumurondo mwiza yakugirite kanibanga Nagenda hagama byari muto tosa akagirite kanibanga
Nyenyeri ruhanga ruhanitse arakagirite kanibanga
Yarumoro ndomiza yakugirite kanibanga Yarumoro ndomiza yakugirite kanibanga Nagenda hagama byari muto tosa arakagirite kanibanga
Janda janda bitsotsa karirewe muhivu wo munda bihoza bihoza umwana arakagirite kanibanga Tarakagirite kanibanga
Tarakagirite kanibanga
Tarakagirite kanibanga
Tarakagirite kanibanga
Tarakagirite kanibanga